Ibo. Ọtụtụ ọmụ ehi ọmụ mgbede ọmụ depending your time zone. Anyị ya dị ka echi. Maka na echi adịghị agwa ọgwụ ka anyị na-abụghị ọbụ na isi ojebe. What are you waiting for? Ikwu eche gịnị? Click the like button, subscribe, comment, share. If anyị na-ekwu na nke ikpeazụ a, oyi eruru gị. Remember, ihe anyị na-eme ka ịba bụ common sense. Ọ bụrụ na anyị kara ife wee mara. Rather, we are reminding you of that which you know. Mana ntị ife si wee dị gaa na-echefu. If you are coming across our video for the very first time, this is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption. I just want to make common sense as always. If I je make common sense, bụ ka anyị nwee ike ịdị na-achịkọta ya. Ihe ọ bụla bụ news, anyị na-eweta ya na-enye gị, na-ahelp gị, na-eputu the dot together. You raise your aka gị mere the finishing. Remember, anyị ka na-ekwu that when the Son of Man sets you free, you are free indeed. And mgbe ejikwa opportunity ya na-ekwu, ọ bụrụ na ifollow ebe Maazị Ekpanjọkụ na his X account, please kindly do ka ị na-enwetakwu information direct. Ịghọtago? Maka na mekanik ekweghị isi mara ndị bụ ndị ara. I'm just being honest. Today, ọ nwere update m chọrọ inye gị. Ị ma na ana m afụba online na-akpọwa ndị mmadụ that they should come and invest na banks na ereshie. Achọghị m ịkpọ anyị banki ọ bụla afa. Ama mere ghọta, ịnọ n'obodo bụ ngo. Ịja gaa anọ na ntị, ọ ịja gaa enweta meseji from bank. Bank na-akpọ gị ngị bịa groshie. And since I was born up till now, anụbero m na ntị na onwego ndị gro chie n'obodo bụ ngo. Nrite ya uru ọ maka ihe a bụ ihe wetara ndị wee chọọ ishi a this information to you. Ngaji abụọ bụ na ha na-akpọ gị. That is because ọ nwere somebody dị na-akwado na maybe next week, next tomorrow, next month ka ya jegoro. Tomorrow ka ya jegoro. If you come across this video, try ya ka ishi ya ya. Ngaji abụọ onye a fụ the video, ọ mara ma ọ jee take nwụ the risk dị n'igo shia na banki obodo Bongo. Ama mmiri na-aghọta ya ka o ji wee dị mma ịfụ ozi anyị shi ahịa na ọbụ ọbụ nke ọbụ gị ka ị na-azụ onwe gị ka ị na-azụ mmadụ. I'm just being honest. Kemgbe m si wee pụta ụwa up till now, anụbodo na mmadụ gburu shi n'obodo Bongo mek ya ya weta m ji wee fụ this video masị ka m bịa gbagharịa ụnụ ya ka ụnụ fụ bikos la anụ taa kara eze. Ọ dịka eze agwara anụ anụ ka ọ bụ anụmanụ na-awụ ọnọrị. So trade with caution.
What you really have is maybe 800,000 real estate. Then the other risk investments are shares, coins, e-coins, real estate. The Nigerian real shares space. I have suffered. I wouldn't touch it. I notice all over the place the banks are now calling for you to buy shares, and many will buy. Hear my story. And I'll mention banks. There's nothing they can do because it's not a lie. About.
He said that he all over the place that they are now calling you to come and buy share. Him, onye pastor, each of them have onye pastor, onye Yoruba, that he is going to call names of banks that have dealt with him, including mgbe ha jiri bouncer were bela his church. Mana ya biri ego ego ya biri bụ ego ya ji wee rụọ ụlọ ya. Mana ha kpọrọ bouncer bela church ya ebe ịdọ their money. So ngị nwa a na-akpọ naanụ ngị bịa groshia bịa ka ntụnye gị azụ na-esi m oru ka m na-agba gị. I'm going to allow it to roll. I will go back and allow it to roll. Ka ị ghọta.
Billion. What you really have is maybe 800,000 real estate. Then the other risk investments are shares, coins, e-coins, real estate. The Nigerian real shares space. I have suffered. calling for you to buy shares, and many will buy. Hear my story. And I'll mention banks. There's nothing they can do because it's not a lie. I bought for 36 million naira First Bank at 36 naira per share. It fell to 12 naira.
Hold it. From 36 million, he bought shares of 36 million naira. It fell to 6 naira. Lost. Oh, Obra lose. She ogro na bank. 36 million naira. Oh, lose. Where? The money about to zero. Gone.
I went and borrowed 60 million in 2005 or 6.
From 14, he went and borrowed 60 million. He bought another share. La Banque Yama Kurafa. Yes. Oslo from 14 naira to 6 naira or so. Oluzukuya. Let's be going. But after this, I will allow it to play completely. Or let me just allow it to play completely. No more interruption. Let me allow it to roll. Pay attention.
Investments are shares, coins, e-coins, real estate, the Nigerian real shares space. I have suffered. I wouldn't touch it. I notice all over the place the banks are now calling for you to buy shares, and many will buy. Hear my story. And I'll mention banks. There's nothing they can do because it's not a lie. I bought for 36 million naira First Bank at 36 naira per share. It fell to 12 naira. Lost that. I went and borrowed 60 million in 2005 or 6 from Sterling Bank to buy Sky Bank shares. It fell from 18 to 2 naira, from 14 to 2 naira 50.
Wow.
Washed away. Sterling Bank showed up in our office with 4 policemen to come and collect their money. I had to look for that money within 2-3 months. The same Sky Bank who loaned me money when we were building a house showed up in our church that had nothing to do with my company. Their risk manager came with about 10 staff to our service, as if she wants to come and disrupt church service. I'm mentioning banks so that they will know I have a right to mention them. Because I'm not lying. I bought GTB. I've been banking with them since 1993. I bought GTB for something like 18 naira. GTB fell to 3 naira 60 kobo.
I think they're selling now at 44 naira.
Yeah, they are all back again to buy, to sell again. All those monies I told you I lost. Imagine if 20 years ago I'd used them to buy land. Imagine if I'd used it to buy. At the time I got that 60 million to buy Sky, that was the cost of a plot in Banana. So while I lost my money, Banana will have become 1.7 billion.
Okay, so let's talk about our favorite Macarius luxury.
Billion. What you really have is maybe 800,000 real estate.
Okay, look, all I mentioned the banks. You got that? So, NOCI ama oba na hakala akpoge na prejo nge bia gro chia la ihe abu mba la new era de ha ka agbasa gi e mara e bola problem news ma se ka mba ri ga ke fu ke ga ri be victim of gangsters gangsters dans la bongo kachile ke bezio ku anye go understand the na heze chito ka be amise eh ha dizi go wo okuna emi a o metu gi no bi e support why with oko please kindly indicate na heze chito ka be amise